benshi baramaze kuvuga ngo kubera kwitwa Crizo Boy kubera ijya boy ikurikira bo ndashobora kubasigurira gatoya mu ma interview ndagubwira bamavuga ngo ni Crizo Boy boy igikurikira hajya boy boy ni gusigurira abahungu eh kuko na Crizo kuko na Fizo hari ico mwe mutari muzi na Fizo ijya boy sindi circle ari we yayi créé kuko ugiye kurondera ujya muri rimvyo muri mu Buganda yitwa Flex Meta sindamubona ne fixame na wenyene yitwa arafise logo yitwa Fresh Boy. Eh sinzi ko muri ayibona ni Fresh Boy umva ndi kuvuga ko iyo boy si mu Burundi gusa handi hose iyo boy irahari eh ni kuvuga umuhungu tukuru eh kuko Fizo ni Bantu Boy na n'ujya mu Buganda ni Fresh Boy na Jenice Crizo Boy urumva mboni ni muri ndabindi nyene by'abahungu nibazi bavuge ngo je ndi muri label ya Fizo twagomba rero twinjire muri Bonne Année 2020 ndiyumvira ikintu ushobora gukora ndavuga ati mbombe gute ni gute no kwatira abajene andiyumvira nandirimbo nimwe fisi tambika je ni ngonda gusohoka mu bubari avuga ati ndirimbo bashitambika basi no kwinjira na je bace bavuza komsa abantu bahari bace bagira mood ni yahe cyangwa bita sambusa rero niyongeze ko rero kabisa niyongera wacu utuma nawe ucyumenye
ndende sambusa
yap yo oh gisambusa usha kujyana n'ivyintani use tujanye ngivyo ushaka vyo ni top utazo havura bushira ku mihari tamba nuhinduke kigwa fata cishaho nyene kuko ndazi mudu turimo siyo kuguma we ukanye dutambe vuvuta baby nakupenda domana nile kuja leo ni kutoshe twende tucheze twende tuimbe twende go baby oh to dancing sambusa.
Za Black TV muko Sam ko bia ya tujuru wambo ndo Mike Frank kuri kamera so tulikume numu bire umotipa shushe kabisa wana wesu undi ni Crizo Boy muri sambusa igitutu wagwa vipi boy
salama bro urao gamuta
na mize fresh msaz uko sawa
sida shame
man nda unurake kabisa
merci beaucoup. Eh nawe ndabona urake ni bon.
Sema tu gusa uko gange.
Eh ni sport tu. Eh haja sport mu buzima nico kintu ca mbere kimeze neza kugira ngo akenshi na sport ni irango mu gene mu bisanzwe. Yego.
Black TV irakwakiriye bro.
Urakoze cyane. Yego ndabashimiye gose ko bamanyumviriye. Sinzi ko novuga tu juste mu ganda shimwe.
Yeah. Eka rado tanguri gano chachu na Crizo Boy tumubaza Crizo Boy ninde yatanga muziki gari afisi ndibo zingana gute muri make biography ngaho.
Yeah, Crizo Boy jina tangu ya music kuva kera muga music yanje nayikorera mu cyumba kugira ushaka kuvuga ati ukorera mu cyumba niko wavuga kuririmba wumva indirimbo z'abandi aba legend bacu ba Fizo bande ba basati urumva ukaguma usubiramo indirimbo zabo we wibereye mu cyumba mugaho kabo ufise nk'agakaramu guma wandika ibintu nk'ivyo mugariko ico gihe umuvyeyi aravyanka bo ariko naye ndavuga ati nakundi ko umuvyeyi avyanse reka mbanze ndabireke bo muga haciye nk'imyaka mikeya ndasubira ndavyura bo ndibuka uwo munsi nahise agafaranga ndavuga ati mbe bashanogenza gute kugira ngo aka gafaranga ndagasarira mu musaruro bo ariko nari mfise umutima wo kuririmba uravyumva ko kare nari mfise umutima wo kuririmba bo ndagenda bo kuri studio ndashaka kugira ngo ndihe amafaranga mugwa biranka urumva ndavuga ati umutima we yareka navyoshobora yareka ati nacu reka ngire effort kugira ngo icyo kintu ndagikore bo candatanga nyene bo ntanze casohora indirimbo ya mbere yitwa Uburundi ni bwiza. So indirimbo yitwa Burundi ni bwiza mbo ndumva feedback ngene imeze feedback ndabona imeze neza abantu barayakira neza bo kukurazi ko twese ama channel zacu urinzi ubona uronka nka views 5 ku ndirimbo ya mbere cumva umengo bo kumbe vya bindi wari ubishoboye burya hajya views ni yatumye cenge umengo uravyumva bo ndazironka bwa ati mbo ni ya kabiri ngira ndayikoze vyogenda neza mbo ndakubita yindi yitwa bo baby Anita baby Anita ndayikubita mbo ndabona naho feedback ninziza ama message abagenzi abaririmbyi bagenzi banje kuri YouTube yanje ya Chris Boy ba felicita ndangize ivyo ndakora hacimise ndavuga toya reka nkore na jewe ndabikonoshora gukora izindi ndirimbo ziri live muganga zikorera kuri studio ndakora iyo yindi ndirimbo yitwa igitutu yoyo uyumvirije neza abakora kuri Kirana Black TV uyumvirije neza igitutu ni live tuko mbo yego mbo mu mwaka uheze twari mbo twagomba rero twinjire muri bon ane ya 2020 ndiyumvira ikintu ushobora gukora ndavuga ati mbo mbe gute ni gute no kwatira abajene andiyumvira nandirimbo nimwe fisi tambika je ni ngonda gusohoka mu bubari avuga ati ndirimbo bashitambika basi no kwinjira na je bace bavuza komsa abantu bahari bace bagira mood ni yahe cyangwa bita sambusa rero niyongeze ko rero kabisa niyongera wacu utuma nawe ucyumenya
ndende sambusa
yap danivi yo gisambusa usha kujyana n'ivyo ntani uze tujanye ngivyo ushaka vyo ni top utazo havura bushira ku mihari tamba tamba nuhinduke kigwa fata fata cishaho nyene kuko ndazi mudu turimo siyo kuguma we ukanye dutambe vuvu tabebi na kupenda domana nile kuja leo ni kutoshe tunde tucheze tunde tuimbe twende go baby to dancing sambusa yeah
msas yandi boni wawe
ni gwanje kwiri yego kwitwa sambusa yap
hamwe uzuvuga kuri wayikompoje
oya na uhari ko nije nayiyandikiye kuko noca ndamwerekana ngira ama stock ngaca ndamwereka ati ndirimbo nije nayanditse
igira indimbo ya kangahe muri mudimbo za umaze kwandika
igira indirimbo ya kane yego yap yap
mani urashowe ndake
merci yego niko no vuga
yo Chriso Boy abatamuzi rero abahe
bo Chriso Boy ibera mu gasenyi yaba mu gasenyi yego niho nivyo no vuga ngo sino tanga adresse kuri TV online yuba
no Chriso Boy aba kwase na nyina canka ari mwigeto
Chriso Boy ari mu geto yo kurira kwa bana canke ndazi ishatse kuvuga igeto yayo
no Chriso Boy aba munzu kwa papa na mama wiwe canke apanze basi
Chriso Boy aba mu geto yego
toto show toto name
toto amjini bab
iwa na ujinga
toto ajoli
man yeka ndakubaze re niwe musani mu Burundi donc ya Queen Spy kugira ngo wiyumve ko tangura music wumve ko ja muri carrière yawe ya music kugeza aho bona ati vraiment kuma vyuze majara tandu ashaka kwandanya music nkuko nakibazo
mbo hariyo babiri bo mere mu Burundi ho nyene ni Mugani Desire Désiré benshi baramaze kuvuga ngo kubera iki witwa Chriso Boy kubera irya boy ikurikira bo ndashobora kubasigurira gatoya mu ma interview ndagubwira bama bavuga ngo ni Chriso Boy igikurikira harya boy ni gusigurira abahungu kuko na Chriso kuko na Fizzo hari ico mwe mutari muzi na Fizzo irya boy sindi circle ariwe yayi créé kuko ugiye kurondera urya muri rimvyo muri mu Buganda yitwa Flex Meta sindamubona ne fixame nawe nyene yitwa arafise logo yitwa Fresh Boy sinzi ko muri ayibona ni Fresh Boy umva ndi kuvuga ko iyo boy si mu Burundi gusa handi hose iyo boy irahari ni kuvuga umuhungu tukuru kuko Fizzo ni Bantu Boy na nujya mu Buganda ni Fresh Boy na Janice Chriso Boy irumva mboni ni muri ndi nyene by'abahungu nibazi bavuge ngo je ndi muri label ya Fizzo
so msaza yo ego birumvikana msaza je ndagira kuzakabazo kuva utanguye music ni kiye kindu special maze kubonamwo nize ntamba bimaze kubona ku buryo uvuga ati Jeffrey makundirimbo zine kameme ndamaze kumukiki kintu ndamaze kumukiki kintu
sha nukuri no ambesha kiretse hoba bariko baranyumviriza hama bakamfasha ego hama bakamfasha muga icyonzi cyo vraiment kuri no mwanya no kuri je nakintu ndabona kinjiriza muri music no bambeshe
none ga man nakintu wabona kinjiriza muri music mugabo gumbandanya uririmba ubona bija he wati mubiheba
si nshobora guheba kubera iki nivyo ndiko ndajamo kubera ndabikunda eh urumva sinoca nshika ngo ndabihebe kandi ndabikunda wewe uheba kujya ijojoka guhekenya ijojoka kandi uguma wumva umengira ryoshe
no nuko gusuga umugye wumva gukura ama dépenses so ndirimbo none okay uramaze gukura show nimwe
mbo ahogo ndazitegurira jewe nyene ndakora amapari ego
niyo maze gukura amapari
ndamaze gukora amapari enshi kwiteka ndamaze gukora amapari kuri carnival ntangano ndamaze gukora amapari muri quartier wacu bo ahantu henshi ndakora amapari just umvaye amapari niyo kenshi usanganya injiriza agafaranga nubwo bo bidakunda kuba kenshi mugariko entertainment na icyo ndagakundira turafise ubumwe nushobora kwitura umuntu ngo areke guha agafana
indirimbo sambusa ni indirimbo maze igisohotse kandi bivugwa yuko ikira kurekwa ama video nivyo canke sivyo
mbo yego nivyo mu misa ama video muzo yabona yego
akara kogwa nande
ariko akogwa n'umuhinyanyuzi niho arakora ino mu Burundi mugubo ariko arakora ino yitwa Hustler yeah
man hama sponsor ofise kuri yo video ko nabonye menga bona giragije kureba kuri fibi yawe ndabona ko kabisa hari ibintu by'ibintu bishushe kabisa by'imiriro ndavuga mu jama kabisa no hama sponsor ofise
no na sponsor bo muga ari abasho kuba bari ko baramfasha bamwe nkabo nyene babahinyanyuzi ba Hustler nabandi ni benshi urumva kuko ikintu kikogwa nkakirya kiriko kirasohoka urumva abari yo benshi bari ko baragufasha kugira ngo ushobore gutera imbere
uyu mwana tuvugana Kizo Boy umuziki w'indundi umuziki wo mu Burundi abona gute
umuziki wo mu Burundi uraryoshe kandi nimuze abaririmvye b'abarundi kutsamura kurikirana indirimbo zo hanze gose kuko n'abarundi barashoboye ivyiza twofatana mu mugongo diga million views mkunda kubona baki diga twozironka mu Burundi kandi iko nama numva ngo ni gute twe tutaronka ngo ama million views urumva tukoze ni nguvu diga twozironka ni bwa bumwe tu ni partage no kugira igikorwa cyo mu Burundi gisohotse tukigirira promo ko komisa ibintu bigende neza ego umuziki w'u Burundi kurunda ubona tufitaniye ubumwe tuzoshika kure gose uko turashoboye aba presenta turabafise aba promoter turabafise abitanga kugira umuziki ndundi ugere kure turabafise twe gituma rero tutopo ntakuna kumu tutoshika kure ego n'urukundo gusa twakoranira twebwe abaririmvye
samusazira ka John Fise ushaka kubwira abadukurikiye kanyuma
mbo ndabashimiye kwanza hama ikindi naco nashaka ndabwire muje kuri channel yanje ya YouTube ego ni chagi kuru hama bakurikirane ni Crizo Boy ni CRHRYCO hama boy band boy kende bagyandika boy ego hama ugire subscribe hama uzobu wa mbele kuzobona iyo ako ka video kanje nzokora ego ni bintu nkivya manawe nkabanda bashimiye mubandanye mudufasha kugira ngo ibikorwa bishobore kugera kure aho twe tutashobeye kwishikana mukaca mudufasha twe tukaca bishika
okay merci sana msaza.